Afọ ọzọ, ọ ga-anọkwa iwara anyị. Nna ikwu, anyị I don't know. This guy is the limit.